Ngaba ufuna ukukhumbula kunye nokudibanisa nomhla womdala we-ace dance, ukuvuselela ubudlelwane okanye ukuphinda ubuyele kwiinkumbulo zegolide zokuhamba ngesitalato sase-Victoria kunye nabahlobo nisendleleni eya eklasini. Okanye ngaba ufuna ukwandisa unyawo lwakho ngokunxibelelana nabafundi abaphumeleleyo nabanempembelelo ngelixa ucofa inethiwekhi yenkxaso yehlabathi. Ngoku, i-app entsha yeMaties Connect ivumela abafundi be-alumni ukuba bangenele kuthungelwano olutyebisa ubomi ngokuqhagamshela abacebisi kunye nabacebisi abanogalelo, amaqabane oshishino anokubakho okanye amaqabane obomi kunye nabahlobo bakudala. Ibucala, ikhuselekile, iyafikeleleka, isebenziseka kakuhle. Kwaye okona kulungileyo kuko konke kukufumaneka kuphela kubafundi beyunivesithi yaseStellenbosch. Ukuphela kwento okufuneka uyenzile kukukhuphela iMaties Connect app kuGoogle Play Store okanye kwiApp Store. Cofa ukwenza iakhawunti, gcwalisa igama lakho, ukunxulumana ne-alma mater yakho, idilesi ye-email kunye nepassword ekhumbulekayo. Unokwenza iprofayile ephucukileyo ukuze uzikhuthaze kwihlabathi liphela kunye nezakhono zakho ngokunika ishwankathelo sesihloko somsebenzi wakho, ikampani, ishishini kunye nokuphumelela kwakho kwezemfundo. Ngoku, ngolawulo olwenzilweyo, unokuphonononga imisebenzi emininzi kwiMaties Connect app. Kuluhlu, uya kufumana uluhlu olubanzi lwabafundi baseMaties abalinde ukunxibelelana nawe. Xa ucofa ku-mentoring, uya kunikwa ithuba lokuba ngumcebisi okanye ube ngumcebisi kumfundi osafundayo, obonelela ngenkxaso yekhondo lomsebenzi kunye nophuhliso. Esi sisiqalo nje, ngeminye imisebenzi eyahlukeneyo, amamati anokusebenzisa le app ukuzingela umsebenzi okanye ukuthumela izikhundla ezitsha kwi-intanethi, ukufumana ibhazari, ukujoyina amaqela enza umahluko okanye ukuhlala nje besazi ngeziganeko zentlalo kunye nokuvuselela ubuhlobo bakudala. iMaties Connect ibonelela ngalo lonke uqhagamshelo olufunayo ngokucofa nje iqhosha.